iki? Talking to you, kasasiro, mujja muzunga.
Uri kubanga olaga wa? Katina je tulaga. Kasule je tunyanga byosudde. Katisaba we fudde kasiro. What's up? Who knows? Sasula, you're so good.